Powers in our smile. Umano lang yung isa mawin na ipatis. Sumunan na pasok na huwag 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 na huwag.
Yeah. John, the record of silence.
Keep up!
wazo kuwa mbele ukuna Umakane mbele ukuna Kumbisi Uyabona manje kufuna sibale Kusuke nago 10 Kuye ku 1 Sibiza umkhulu Asambe 10
lapho social media bakhona bangilandela everyday la ezondweni. Yeah, yabona bangilandela everyday ngizomemezela ukuthi iBryant isebenza nini. Thema ngibuka into zami zibitshekile zonke. Sibitshekile but ngizozanza show ukuthi nani yangipintshi. Ngifuna nihlale nami etafuleni. Okunganani noma singasayishayanga. Noma singabe simemezela ukuthi ngomhlaka wani bonke abasonta nami asihlanganeni bebethashas. Sibukhele nje itafula labantu abawu-100 sidlele lunch. Nizobona nje ku social media ngithi laba abasonta nami. Yabo uma uqala ubona umuntu ongasonti lawa umxosho ukuthi hayi asikwazi. Ngoba I'm so sinomngani la esontweni angithi owazi ukuthi uma ngiyesontweni ngiyamthinta angithi. Then the other thing ngomhlaka 12 kwenzakalani? Nazo-ke it's not even a special, I'm just giving it away. Ngiyanipha yabo ngomhlaka 19 futhi esiye special ngiyanipha, ngifuna niphathele abantu emakhaya angithi. Njengamanje into esizoyenza siyophakamisizanda, masiphakamisizanda sikhulekele izindlela bonke abantu abagodukayo, sikhulekele izindlela siphinde sikhulekele nalabo abangeke bakwazi ukuhamba baye emakhaya. Kunabantu abafisa ukuya emakhaya kodwa ngenxa yemali abanayo ibashaye i-COVID. Njengamanje abanye basazama ukurecover, ibashaye ama-VTs aziyawuvithisa nama-relationship abo. Wazi wathi umuntu uthakathiwe, cha uthakathiwe i-COVID. Injalo phela umuntu uma enganamali akakwazi ukuthi ngiyakuthanda. Injalo bazalwane, qinisa silibhekeni nje. Umuntu uyahlule ukuthi I love you too ngoba ubro ukwabona ukuthi umuntu uyamthanda uthambile. Uthanda kanjani mlambi ngokubhalisela phela angithi kubanje sikhulume iqiniso ufana sike sibuze nabo ojuni ngeke ngigqokise ukuthi kanje inganamali uyiqupha kahle anibuke kamnandi mainemali. Ngoba uma unganamali step siyakulahlekela. Kufana nentombazane engazethembi. Intombazane engazethembi noma ingagqoka kanjani kodwa ithi mayihamba ithi ayi step samayi sikolwayo. Ngivele ibona ukuthi this is not Zuma walk. Sekune Zuma walk. Abanye bathe mkhulu challenge sicela nawe ishaya. Hayi nini there yes. Sase sem siyashuta nini there. Sizotrenda nje kakhulu. Khona bazoxeka khona la. Khona bazabona. Angithi ngithi ubani ozohlula? Uthizani zohlula? Akazi. Asiphakamiseni izandla bafowethu ngiye ngithandaze. Moyo ingcwele, moya kaThixo. Izwi lakho linamandla, izwi lakho liyaphila. Abona amandla, ngiyakhuleka. Ngibonga ukugcina Nkosi Yomsa throughout the year. Thandazo wami engiwuthathayo Nkosi Yomsa nababantwana bami Nkosi. Bafana nomndeni kimi Nkosi yezulu. Lapho sihluphekile sihlupheka nabo. Lapho sicela sicela nabo. Nkulunkulu ophakade siyakhuleka. Bakhona bazowathola amabhonasi. Bakhona bangeke bawathole Nkosi yezulu. Abanye beyothi kushaya ikhisimusi belambile. Abanye bayakhala kumanje Nkosi. Sihlaselwe umashonisa Nkosi yezulu. Abanye bafuna ukugoduka. Likelathi iBhayibheli lakho ekupheleni konyaka. Omunye nomunye wahamba wayezweni lakuwo bayobalwa nomndeni wakhe, bayefisa ukugodi kwabantwana babo ngenxa yendlala Nkosi. Kulokulwa phakathi khulekela Nkosi Yomsa imndeni yabakhalela abantwana ababheke iy'mpahla zikakhisimusi kodwa banalutho Nkosi Yesu. Khulekela izingozi zikaDisemba afihle Nkosi Yomsa ngaphansi kwesandla sakhe. Singezwa Nkosi Yomsa inkulumo Nkosi Yomsa esithi afikele kodwa mina ngithi 2021 bayongena Nkosi Yomsa nesitata Nkosi yasezulwini. Ngibacelela umsebenzi abangasebenzi, ngibacelela imendo abafuna imendo, ngibacelela amakoti abafuna amakoti. 2021 unyaka wempumelelo wonke umuntu uyawela Nkosi yasezulwini egameni lamandla egameni laphi dlulisa badlulise ka-2020 bangene 2021 egameni lamandla ngamandla kaJesu. Ask yourself why it is a gagal. Don't do why? Because before you don't enter the ending, you never do mama about 15 car, a bash, a neutral, and calling by name. It is said in the soon Nigama results. The results are Niga when I only need Palamapan years and a row. Mount Niga put years and a row. God, I need my bosses in a bed, I'm a dog. This is a Christmas again. Get out of the tunnel, God, I'm stable.